teiwi. Homa e te paki, mo te kura koe papa Māori o te orini kina ati awa.
Get out of here!